Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 18 ukwezi k'umunani umwaka w'2021 niho abagize umurwi w'abahinga ujejwe gukingira abenegihugu ibiza n'isibe basozera uruganda rw'imisi ibiri rw'ariko rubera mu gisagara cya Ngozi. Intumbero y'ugo ruganda ngo kwari guhanahana ivyiyumviro kugira ngo bumve kumwe ibikorwa babatumye kurangura aho ngo bashoboye kuyaga ibitari bike nk'uko uwurongoye uwo mugwi ujejwe gukingira ibiza n'isibe Anicet Nibaruta abishikiriza mukurikire.
Sabwe na nyakubahwa umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano n'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kunagura urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye aho yagenye abafasoni n'abashingantahe babahinga kugira ngo abatume igikorwa cyo gukingira abenegihugu ibiza n'isibe cyo gukingira ivyabo mbere no gukingira ibidukikije. Twebwe rero dufashwe ku mugongo n'amashyirahamwe ya OIM na PNUD twaratunganije uru ruganda kugira ngo tuganire nabo abo batewe iteka ryo kuba muri uwo mugwi w'igihugu jejwe gukinga ibiza no gutabara aho byashikiye bari kumwe mbere n'abaserukira amashyirahamwe atandukanye asanzwe ayitaho ibikorwa byo gukinga no gutabara mu bizani mu gihe cy'ibiza n'isibe. Tumaze rero imisi ibiri ngaha Ngozi tuganira bwa mbere kwari kugira ngo twumve kumwe ibikorwa badutumye kurangura ndabisubiremo ivyo bikorwa no gukingira abenegihugu ibiza n'isibe no gukingira ivyabo igihe hateye ibiza n'isibe ni no gukingira kandi ibidukikije. Twaraganiriye rero nabo turahanahana ivyimviro turarabira hamwe ingene bikogwa ku mugabane w'isi mu gice cy'akarere ndetse no mu gihugu cy'u Burundi nkuko biriko bikogwa n'ahandi.
Kubw'iyo ndongozi nyene ngo Uburundi bwarateye intambwe ishimishije mu bijanye no gukingira abenegihugu ibiza n'isibe subira mu mukurikire.
Twasanze mu Burundi duteye intambwe ishimishije mu gisata cyo gukinga ibiza no gutabara abo byashikiye ariko impingi iracyari ndende. Haragiyeho inzego zijejwe gukinga ibiza no gutabara mu gihe bishitse kuva ku rwego rw'igihugu gushika mu makomine. Izi nzego tumaze kuzishyiraho makomine 115 ndetse no mu ntara zikaba zihari. Hariho rero n'imigambi myinshi yakozwe na cyane cyane gutabara abashikiwe n'ibi biza duhereye nk'aba bantu bahuye n'imyuzurira y'inzuzi zaduze zigasesa zigatuma abantu bimuka nk'uruzi rwa Kajeke Mpanda na Rusizi bigatako n'ikiyaga Tanganyika kikaduga hakabaho n'abandi bataye izabo mu ntara za Rumonge na Makamba muri komine Nyanzarake.
Muri urwo ruganda rero ngo abajejwe gukingira abenegihugu ibiza n'isibe bakaba barahungukiye ibitari bike kuko ngo bashoboye kunagura inzego zigize uwo mugwi mu ntumbero yo guhangana n'imiriro ya nyakanga na cyane cyane muri kino gihe cici ndetse n'ikibazo cyo mu gatumba nk'uko bashoboye kubipfundika muri urwo ruganda rw'imisi ibiri.
Rero muri uruganda icavuyemo nyamukuru nuko twanaguye inzego zigize urwego nyene ibisata bigize urwego twashizeho isho twita biro n'urwego nyobozi twashize abagize urwego mu migwi rero tukaba rero tugiye aho bukera kuja ku kivi twumvikanye yuko muri iki gihe cici imvura itaratasura ko tugiye kubandanya duhimiriza abantu kugira ngo iyi miriro nyanyakanga tuhagarike ingaruka mbi zayo. Twumvikanye yuko tugiye kwitaho kurusha iki kibazo cy'abantu bo mu gatumba batagishobora gusubira mu zabo kuko aba bantu bizosabwa yuko bimurirwa ahandi. Tugiye rero kubifacanya n'ibisata bya leta bisanzwe bibikora cyane cyane igisata kijejwe gutunganya amatongo n'igisata kijejwe gusubiza mu zabo abaziteshejwe kiri mu bushikiranganji bwo gufatana munda tubikoranye n'intara intwaro yo mu ntara ya Bujumbura aho tuzogiye rero kwitaho gukora ico gikorwa.
Abo bagize uwo mugwi ujejwe gukingira abenegihugu ibiza n'isibe ngo bagiye gukora ibishoboka byose mu guhimiriza abarundi bose kunyifato bogira imbere yuko ibiza bishika no mu gihe cy'ibiza nyene kugira ngo bahangane n'ivyo biza batibagiye ndetse no gusaba ko izo nyigisho zo guhangana n'ibiza n'isibe zo kwigishwa no mu mashure kuko ngo ntaterambere rishoboka mu gihe abenegihugu boba bataramenya kwikingira ibiza n'isibe.
Tugiye guhimiriza kandi mbere bitarenze kundwiza kugira ngo abantu bari mu ntara za Rumonge batashijwe izabo no nabari muri komine Nyanzarake nabo nyene tubaramire tubagarukire ko kuko kundwi heze twaragiyeyo turaraba ivyankeregwa bakeneye kurusha ibindi ubu rero turiko turatororokanya ubufasha kugira ngo tubagendere tuzokwihatira kandi ko inyigisho zikwira igihugu cyose kugira ngo abene igihugu bamenye ingene bifata imbere yuko ikiza kiba ni muntu mbere yo kwitegura bamenye ningene bifata iyo ikiza gishitse muntu mbere yo guhangana nacu iyi migambi rero yo gukingira bene igihugu ibiza n'isibe ifatanije tuyifatanije n'ihindagurika ry'ibihe ivyo tugiye kugusaba yuko mu makomine yose y'igihugu bija muri ya migambi iterambere y'amakomine kuko no munsi ntitugishobora kuvuga iterambere twihojeje ihindagurika ry'ibihe n'ibiza birikomokako tugiye kandi kwihatira kugira ngo inyigisho zo guhangana n'ibiza n'isibe n'ihindagurika ry'ibihe bija mu nyigisho kugira ngo mu bushikiranganje bw'indero badufashe ibi vyigwa bavyigishe mu mashure kugira ngo ugwaruka rukure ruzi kwitegurira guhangana n'ibiza n'isibe n'ibikorwa rero byinshi biri ku rutonde tugiye gukora igihambaye no munsi nuko tugiye twumvikanye yuko ugiye kuba umugwi ukora koko kandi ari umugwi uzobazwa ibijanye no gukinga ibiza no guhangana n'isibe.